Kegi, la leja tomatanga. Pata video mtaza bila mchele mchele. Audio kwa kuandika Steve Touch Production. Steve Touch Production tunapatikana Nyehunge, Magu Mwanza na Nzega Tabora. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Super!